Viringingo nkuru twabateguriye umunyarwanda wahoze mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano muri Uganda.
Robert Kabera yafashwe umunsi wejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 y'i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za police ya Uganda. Ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega.
Emmanuel Munyaneza uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala. Mu Burundi, amashyirahamwe yigenga haranira uburenganzira bwa muntu aravuga ko impunzi zahungiye muri Uganda no muri Tanzania zihohoterwa.
Cyane mu gihugu cya Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa, bamwe bakabatahukana ku nguvu, abandi bakicwa, abandi bakanyuruzwa.
Ahmel Niyongere, umuyobozi wa Akati Burundi. Leta ya Zimbabwe iravuga ko itigeze ihisha makuru aribana na Major Protais Mpiranya washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, biriweho?
Minwe neza Veniste, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Perezida Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau ejo ku munsi wa mbere yarasheshe inama nshingamateka na nkenguzamateka. Yavuze kandi ko amatora mashasha y'abashingamateka azotunganywa imbere y'uko umwaka urangira, kugira impari za politike zimaze igihe zizingamitse icyo gihugu zironke umuti. Itegeko rya perezida ryasohowe ryavuze ko ayandi matora y'abashingamateka azoba ku itariki ya 18 ukwezi kw'12 uyu mwaka wa 2022. Ukutumvikana hagati ya perezida Embalo w'imyaka 49 hamwe n'abashingamateka gufise amamuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi Domingos Simeos Pereira uyu yatsinzwe na Embalo mu matora atumvikanywe ko yabaye muri 2019 hamwe n'impari ku budahangagwa ahabwa no kuba ari umushingamateka. Sentare ifashwe mu mugongo na ONU yashinzwe mu 2015 kugira icire imanza bakekwa ivyaha byo mu ntambara muri Repubulika ya Centrafrika yaratanguye kuburanisha abambere ejo ku munsi wa mbere. Nyene batatu ba mbere bagiye kuburanishwa nayo ni Isa Salete Adum, Usmane Yauba hamwe na Tahir Mahamat bo mu muhari w'abitwaje ibigwanisho witwa Trua R bagirizwa kuba barishe abanyagihugu 46 mu buraruko bushyira uburengero bw'ico gihugu mu mihana yahitwa Kunjiri hamwe na Lemuna ni ku itariki ya 21 y'ukwa gatanu 2019. Muri Afrika kandi Ethiopia yarirukanye umumenyeshamakuru akorera kimenyeshamakuru cyandika The Economist cyo mu Bwongereza ku itariki ya 13 z'uku kwezi. Leta ya Ethiopia yarakuye ko Tom Gardner uburenganzira bwo gukurikirana amakuru muri Ethiopia acahabwa amasaha 48 yo kuzoba yaravuye muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatanu 2021. Abategetsi ba Ethiopia barirukanye kandi umumenyeshamakuru Simon Marks akorera ikimenyeshamakuru The Times cyo mu Bwongereza. Nyene
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni ku ntambara iriko irabera muri Ukraine. Abasirikare barenga 260 ba Ukraine barakuwe mu kibanza cya Azovstal mu gisagara cya Mariupol ejo ku munsi wa mbere. Icegera cy'umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Ukraine Anna Maria yavuze ko 53 muri abo barwanyi bakomeretse bikomeye kandi baciye batwagwa ku bitaro bya Novoazovsk mu buseruko bwa Mariupol kuvurirwayo. Abandi barwanyi 211 baciye batwagwa mu gisagara cya Olenivka. Hagenzugwa kandi n'abiyonkoye kuri Ukraine bashyigikiwe n'u Burusiya. Uwo mutegetsi yavuze ko kubarekura byaciye mu guhanahana imbohe zo mu ntambara hagati y'u Burusiya na Ukraine. Amakuru avugwa ku mugabane wa Amerika abategetsi ba leta z'umwe za Amerika bazofata urugendo muri Mexique muri indwi kuganira n'abategetsi bico gihugu ni nyuma yaho Perezida Andrés Manuel López Obrador wa Mexique agabishije ko atazitabira inama izohuza ibihugu byo ku mugabane wa Amerika kiretse ibihugu byose byo muri ako karere biyitumiwemo Perezida López Obrador yatangaje mu ndwi heze ko mu gihe leta ya Perezida Joe Biden yokumira Cuba, Nicaragua na Venezuela muri iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu i Los Angeles muri Amerika we atazoyitabira ahubwo azoserukirwa n'intumwa. Perezida wa Bolivia nawe Luis Arce yavuze ko atazoyitabira kiretse ibihugu byose byemerewe kuzoyibamwo. Shiri nayo yavuze ko yifuza ko iyo nama ihuza bose uko bishoboka. Leta z'umwe za Amerika yaraneguye inyifati y'abategetsi ba Cuba inyuma y'ihagarikwa ry'abantu amajana bitabiriye imyiyerekano yiyamiriza leta mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Leta ya Biden yaranse kwemera kandi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro hamwe n'uwa Nicaragua Daniel Ortega. Amerika ivuga ko amatora yabashize ku butegetsi yabayemwo amanyanga.
Urakoze Aloyse B. Girimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Umunyarwanda wahoze mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera wari ufite ipeti rya sergent major yari impunzi yemewe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala. Emmanuel Munyaneza aravuga ko Robert Kabera yagendaga yigengesera kandi ko u Rwanda rwamushakishaga. Navuganye nawe mbere yuko nza muri studio atangira mbwira uko yafashwe.
Robert Kabera yafashwe umunsi wejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za police ya Uganda.
Bamufatiye iki?
Guherejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntago ari byakoreye Uganda, niyo makuru dufite.
Leta y'u Rwanda se imurega iki?
Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye bwo bizwi nabo mu Rwanda.
Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda mba muri Uganda nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa?
Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo arakimara kubona ibyangombwa vuba aha by'ubuhunzi byuzuye.
Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda?
Yaje mu 2020.
Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF?
Yari sergent major dukurikije uko avuga muri statement ye.
Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntabwo umuntu wamufata bitunguranye.
Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragaraho izina rye, bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi yakwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi.
hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi
ibimenyetso birahari kuko mvugana nawe isaha ya saa tatu yarampamagaye arambwira ati mu ntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose hari ndahabona imodoka enye za polisi amapikipiki atatu ya polisi ariho abapolisi ati hari trupe y'abapolisi irenga nka 50 mu ntabarize ati ndapfuye afite ubwoba bwinshi mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa sema ukorana na ofise y'impunzi hano ahageze n'umugabo majoro amwita John ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata byumvikana ko iyo bitarimo leta nta yari kurekurirwa aho ngaho kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Old Kampala kuri polisi yaho muri CID urumva ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi ngane icyo yaje kumureba igasa ku rugo rwe akaza n'abashinzwe impunzi ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha
ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he
oya ntagifungiyeyo amakuru dufite nuko ubu yaba ari aho bita Kireka
abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate
abafungirwa Kireka ni imiteye igenzura ibyaha ngo bikomeye ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha byamuhamani badafite ibyaha ntibizamuhama zabo umwere niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano
hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda
nyuma yo kudabuni cyangwa se nyuma yaho General Kayihura atakiyoborera polisi iyi niyo kese ya mbere ibanje
Emmanuel Bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ndagushimiye cyane ku bwa kakanyu haye ijwi rya Amerika
murakoze cyane
komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi amashyirahamwe yigenga haranira uburenganzira bwa muntu aravuga ko impunzi zahungiye muri Kongo no muri Tanzania zihohoterwa iyo raporo yakozwe ku mibereho y'impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bya karere ka EAC ivuga kandi ko ababa mu Rwanda no muri Uganda babayeho neza Pierre Claver niyo nkuru
Ishirahamwe Rukristo ryigenga rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture à Kate Burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Armeni yongere atwara Kate Burundi yiganije ijwi rya Amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo no mu Buganda
cyane mu gihugu cya Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa abarundi bahungiye mu Rwanda barafisa karusho hamwe na zahungiye mu Buganda cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hamwe na Kongo hari amategeko y'igihugu cya Tanzania gihonyanga kandi ngaha mboneyeho n'akaryo kukuvuga yuko ishirahamwe ya CAT igiye gukora n'andi mashirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya Tanzania
Leo Paul Sharangabo icegera cyutwara urunani rw'abaharaniye agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar aratanga ubururero bw'amabi akoregwa mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania
urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi harumvise ko bagiye barabatemagurira ibitoke bakabuza gukora bakabuza ikintu cyose cyo bateza imbere abishwe abanyurujwe duhere nko 2015 bari hafi muri 200 abagiye gupfungirwa i Burundi nabo bari muri abanyurujwe abo twashoboye kumenya nabashika ku 8 abatwaye bitemewe n'amategeko nuko ibi bihugu yozivugira kugira ngo ntizibane zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano.
Ayo mashyirahamwe yerekana ko u Rwanda n'Ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe y'i Geneve mu Busuwise, ari nayo ishyirahamwe HCR ryita impunzi rigendera ko. Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho.
Badufashe neza kwivuza, turafite mituweli, oye barashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'impunzi murazizi. Abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi, wipimisha nk'izirya ndwara za covid, wipimisha nk'abanyarwanda. Ikindi nacyo baraduhaye ikarata y'impunzi, carte d'identité, idufasha muri byinshi. Kwivuza bwa mbere niyo tutwerekana. Ikindi nacyo kandi nk'ufise udufaranga akaja kuguruza konti muri banki.
Ivyagirije nk'ibyo by'amashami yigenga ku mwaka uheze byari byashezwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Union Africaine. Ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa rice kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico igihugu ca Tanzania kibivuga ko. Rihamagara Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore gate mu gihugu muri ico gihugu. Yamara ntibyadukundiye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze. Uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye Inyarugusu ni nabwo yatangiye Induta. Yagize ati: harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu, kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano. Nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri worangira mwese mwamaze gutahuka. Twarondeye n'igisata HCR citaho impunzi ku isi. Tinageli, umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya, biraba akarere ka Afrika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika, aremeza bimwe mu biri muri zo raporo. Wavugira ishami ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye, yagize ati: ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo. Yamara twanamenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kw'abo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufise amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi, akaba atakundi bafise bari kugira kubira abahaser. Yongeye ko ati: twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru makuru yarugawe, urudandazwa ruhagarikwa. Twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Iryo shami mpuzamakungu HCR ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga ibihumbi amajana atatu, abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu cya Tanzania. Mu myaka itatu iheze abarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri barahungutse. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere hatangijwe gahunda yo gukwirakwiza ibigo byita ku bihingwa. Ikigamijwe ni ukugabanya indwara zibasira ibihingwa abahinzi ntibasarure. Inkuru irambuye, Desire Hatungimana.
Indwara z'ibitoke, ibiharage, imyumbati n'ibigori nizo zikunze kwibonekeza aho mu ntara ya Ngozi nk'uko abarimyi bavyivugira. Izo ndwara zituma abanyagihugu barima ariko ntibimbure. Kugira izo ndwara zituzwe, Leta y'u Burundi yashinze umugambi wo gushyiraho amavuriro y'ibiterwa n'abahinga bajejwe kuzohora bayakoramwo. Isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ryatanguriye muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uno wa mbere. Umugenduzi w'ayo mavuriro Ntakarutimana Innocent arasigura icyo abanyagihugu basabwa.
Hamwe umurimyi wabona yakagorane mu murimi we ari nk'udukoko canke izindi ndwara z'ibiterwa, azobitura ajanye ico bita ishantiye, barabira ko indwara yo yariyo, hanyuma babafashe mu kuzitorera umuti, babahe inyigisho zijanye no gukoresha uwo muti neza, kandi bongere bamenyeshe n'indwara yariyo.
Uwo mugambi wakiriwe neza cyane n'abanyagihugu, aho bamenyesha ko inzara yari barembeje kuko indwara zabatuma barima ntibimbure. Barafise ariko n'icyo basaba Leta.
Tuvyakira neza cyane, tuvyakirana akanyamuneza kadasanzwe, kuko ni nacyo twari turindiriye, cyane cyane ko indwara zibiterwa zigaragara ko zidusubiza inyuma cyane igitsi cy'umwimbi uko mama ashitwa na kenguruka cyane
umugambi mu gihe wamaze kudushwaramo ni kuri turishima cyane ari abantu bishoboye bashoboye kugura hari n'abandi batuye abantu benshi badashoboye kugura mwene iyo miti muri iki gihe rero twifuza ko leta ari umubyeyi yodufasha kugira ngo iyo miti n'abantu batuye bato badashoboye kuyigura nabe ni bayironke kugira ngo nabo zibararima baze barimbura
mu ntwara aho mu gashikanwa basanga umugambi wa leta uzogira akamaro kanini abanyagihugu kuko usibye imbeshere indwara ziribonekeza ku bwinshi muri iyo komine umuhanuzi wa Mustantera jejwe ubutunzi Bizimana Jean-Claude akaba yizera ko abanyagihugu bagiye koroherwa na komine ikahungukira
iyo tubonye abantu nkaba baje kudushyigikira mu bikorwa byo gukinga kugira ngo indwara zibiterwa nizibandanye zibonekeza turafise icyizere tudakekeranya yuko inzara izohava kugira dushike kuri ya ntumbero ya leta yaho umunwa wose uronka icyo ufungura umuvuko wose ukaronka amafaranga nibyumvikana yuko ibitegwa bimaze kugwara hakaboneka abaganga bakabivura bigakira umwimbu uzokwiyongera umwimbu maze kwiyongera n'amatiko n'amatagisi komine izoca iharonkera akarusho guco nabene igihugu nabone baronke akarusho
umugenduzi wayo mavuriro y'ibiterwa arizeza abarimyi kw'indwara zigiye gutuzwa inzara igasezererwa mu banyagihugu
turavyizeye gose ni nayo ntumbero ya leta yatumye uyu mugambi uza kubera tumaze imisi tubona ko hariho indwara z'ibiterwa ziyongeranya turizera rero neza tudakekeranya yuko bizofasha mu gukinga ndetse no mu kuvura izo ndwara n'udukoko byongere kandi bifashe no bijanye n'amagara y'abantu kuko bazobigisha ingene bakwiye gukoresha umuti utagize ikindi kintu wishe mu bijanye n'ibidukikije
uwo mugambi kugeza ubu umaze gushika makomine 8 kuri 9 agize intara ya Ngozi komine itarashikirwa n'ibusiga nayo abahinga ngo bari mu nyigisho Desire Hatunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Washington Ijwi rya Amerika
Leta ya Zimbabwe iravuga ko itakingiye kibaba Major Protais Mpiranya wari umwe mu bibanze bashakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga kubera uruhare yakekwagwaho muri genocide yakorewe abatutsi itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru riravuga ko icyo gihugu cyubahirije ibyo cyasabwaga byose ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga umushinjacyaha mukuru w'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga yemeza ko Major Protais Mpiranya yapfuye ndetse agashyingurwa muri Zimbabwe Themistocle Mutijima
Muri iki cyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bw'urwego rwasigareyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga IRMCT bwatangaje ko Mpiranya wahoza kuri uyu mutwe w'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu mbere no mu gihe cya genocide yapfuye kuva mu mwaka w'2002 Protais Mpiranya yari mu bantu bibanze bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda kubera uruhare akekwaho muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 Imva byatangajwe ko ari ya Mpiranya iriho amazina ya Ndume Sambao bivugwa ko ariyo yari yarise mu rwego rwo kwiyoberanya inyandiko yashyizwe ahagaragara n'ubushinjacyaha bwa RMCT ivuga ko nyuma y'iperereza ryimbitse kandi rigoye ibiro by'ubushinjacyaha byemeza ko Mpiranya yapfuye ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 mu 2006 iharare muri Zimbabwe Ubushinjacyaha bwa RMCT bwemeza ko Protais Mpiranya wari ufite ipeti rya majoro mu ngabo z'u Rwanda za mbere ya genocide yageze muri Zimbabwe mu mwaka w'2006 nyuma y'aho urukiko mpuzamahanga rusohoreye impapuro zo kumuta muri yombi aho akaba ariho yakomeje kuba kugeza apfuye Iyi nyandiko y'ubushinjacyaha bwa RMCT ivuga ko amakuru yo kuba muri Zimbabwe kwa Mpiranya yakomeje kugirwa ibanga ku bushake nawo mu muryango we ndetse n'abandi bahafiye kugezana n'uyu munsi Mu itangazo ryayo ryo kuri iki cyumweru Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe iravuga ko kuva ku munsi wa mbere icyo gihugu cyakoranye mu buryo bwuzuye n'urwego mpuzamahanga rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu maperereza rwakoraga yewe ko ibiro by'umushinjacyaha wa Loni ushinzwe gukurikirana abanyarwanda bakekwaho ibyaha hamwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe bashyizeho itsinda rihuriweho n'impande zombi rishinzwe guhuza ibikorwa by'iperereza Mu byo ku ruhande rwayo leta ya Zimbabwe ivuga ko yakoze harimo gushyiraho itsinda ryihariye rihuriweho n'inzego zitandukanye rifite inshingano zo gukora iperereza ibikorwa byaryo biyobowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi mpuzamahanga Itangazo ry'iyi ministeri rivuga ko amakuru avuye mu iperereza yagezwaga ku biro by'umushinjacyaha wa Loni uko abonetse. Muri iyo mikoranire leta ya Zimbabwe ivuga kandi harimo nuko icyo gihugu cyafashije mu ruzinduko rw'umushinjacyaha wa Loni wabonanye na ba vice perezida babiri b'icyo gihugu bavuga kuri dosiye ya mpiranya. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Zimbabwe ikavuga ko ikirenze kuri ibyo Zimbabwe ariyo yatanze uburenganzira bwo gutaburura ibisigazwa by'umubiri wa mpiranya igihe byakekwaga ko ari ushyinguye mu mazina ya Ndume Sambao, kugeza no kugutanga uburenganzira bwo kujya gukora ibizamini bya ADN muri laboratwari yo mu Buholandi. Leta ya Zimbabwe binyuze muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ikavuga ko itafashije urwo rwego rwa Loni gusa mu bijyanye n'amaperereza, ahubwo inafasha Leta y'u Rwanda binyuze mu mibanire y'ibihugu byombi. Ayigatanga ingero ko yakira inyandiko mpuzamahanga zisaba iyoherezwa mu Rwanda ry'abakekwaho ibyaha kandi ko zigeze ku ntera zitandukanye zikorwaho. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe ivuga ko bihabanye n'inkuru zirimo gukwirakwizwa ku bitangazamakuru byo kuri interineti n'imbuga nkoranyambaga ko icyo gihugu cyaba cyarahishiriye umunyabyaha, ahubwo cyo cyafashije umushinjacyaha wa Loni mu gutahura mpiranya. Itangazo ry'iyi ministeri riti, twemeye gukorana nabo kuko ntacyo twari dufite twagombaga guhisha. Iri tangazo rigasoza rivuga ko Zimbabwe nk'igihugu kigendera ku mategeko itazigera icumbikira abanyabyaha kandi yakiriye neza imyanzuro yavuye mu bizamini bya ADN cyowakekwagaho ibyaha.
Urakoze Temistocle Mutijima. Hano turangirije aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baru wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gako.